What go be mezu? Oh, I turn sasa. Akibente to you, akibente to you, akibente to you, sisi.
My dear sisi.
Akibente to you.
Pesa hizi, pesa hizi. Twende.
Ana marundi. Tukia madorari.
Amadorari.
Twende.
Amadorari. Amadorari. Ngira nda murufunguruzo gw'indege. Pana bijya urufunguruzo gw'imodoka. Urufunguruzo gw'indege. Nibyo byiza.
Amafaranga kiva
bavuga baye le bayer de
yer
utara heza jerekan jeda mu amafra ini dorari atansio ndamwifurije imyaka myinshi iyo myaka ibe yimigisha abandanya kora neza abice bicike
aya mateka tugiye kuyandika mu cyaga gitabo cyacu
les esclaves noirs
ah les esclaves
chinois dora haraka nutwa kandi kwamenya n'umuntu yazanye koza umuntu kuri birthday biri muri les esclaves twarabimenye yari umunware kandi yari umukene wa mbere muri Afrika kuko abazungu ntibakoza n'amazi agushira amashugwe ivyo bintu uca wibaza byamazi byaje biva he yari umukene wa mbere muri Afrika yumvira ati umwana wanje n'umunsi kwavuse kandi amuha amazi ko amazi ni yagugwa
acara muha amazi
abanyamukuse ko amazi abafrika bavuga ati ah voilà
Yo, what's up, bakunzi ba Ashari TV, muri fresh, muri good, wase. Yale malofu mwari munda mezi neza, behind the camera, the silver, mnyama, mkari sana. So, uno mwuzi tuwaje, muri surprise, mkuma wibu njene yezakuru kwa kutuwe, muri surprise ya sisi, muri kwa mutamajira ya lihari ya hai. Kwa ukuru na buto, muna bizi kwa mazi misi wako, ibinezile jengi ano hino, bako la fresh, very good. Nanyi nabuka tekanye nda hashiye kukirango, tuwese tumere fresh, tumere good, kabisa yuko bisanzu. Ego, eka tuwa gani ze, mwawingi tinisha amazi ba mushesheko, nibi dishi bitandukanye ariko aje kwanza tufiye kwanza tongeye nawe
abantu bari fast and furious ni babandi bakinye filme yitwa fast and furious tubandanye
pesa hizo pesa hizo
bigaragara jamani wana ndugu
pesa hizo
mufashe kuyatora mufashe kuyatora mufashe kuyatora Mufasha kuyatora.
Swasanti. Swasanti.
Ibintu birashusha bakunzi ba Mutamajerari official.
Thank you. Katrevi. Thank you. Sai thank you.
Wewe. Karikara yarunda, karikara yarunza hano. Karikara yarunza hano.
Sai 35.
Ibintu birashushe.
Swasanti. Swasanti.
Bado narahera. Ngomara mu madorari nayo.
Sano na
ana marundi. Ayo
pesa hizi. Twende.
Ana marundi. Tukia madorari.
Amadorari.
Twende.
Amadorari. Amadorari. Ngira nda murufunguruzo gw'indege. Pana bijya urufunguruzo gw'imodoka. Urufunguruzo gw'indege. Nibyo byiza.
Aya mafaranga kiva bavuga baye. Le bayer de yer.
Utara heza jerekan jeda mu amafra ini dorari atansio Michel Zabi my boy dorari 10
40 hata kwanza ti dorari
amase mabina agi ubusa fa ku yakiruko nyene aha ama rero ako niko kaganuke kanje kumukunzi wanje eleva baye wanasema tubaye ndababwire ikintu kimwe abantu b'Imana minsi yose surprise si yaje amazi musuka ku muntu mukamutera ingwara surprise n'urufunguruzo rw'umuduga surprise n'inzu surprise n'ukumuha umuntu amahera ibindi mba muri ko muramutera ingwara
asa ngo jana urufunguzo rw'umuduga ruhega
gatwe niko turindire n'urufunguzo rw'umuduga badaye tubaye amahera afite urufunguzo rw'indege yakubagire kuri airport ngiranda muwe urufunguzo rw'indege amakungu yose abona bo wagubagire kuri airport
private
nakubagire kuri aeroporo
Kunda rubuze.
Yagubagira kuri aeroporo.
Yes bakunza ama audio kino kintu cyo munsi kiratese.
Kuruzo w'imeri.
Bakira bira muri audio no munsi.
Ubiriza bakunzi twebwe umurasi ko dukunda ama audio urabizi ariko nashinye gufata iyo audio
kugira tubereke yuko tunezerewe.
Iyo audio y'i birthday imeze neza. Hama murakoze cyane bakunzi ba Mutamajerari official, bakunzi ba Ashari TV, bakunzi ba Nimbari Rukundo, juyu wizo kama ni wizo. Okay. Hama
cyane.
Yamuhaye inoti za 5 bo jewe sinzi ni zingahe agahungu rero Mutamajerari yaraduhembye kambwira rero amafaranga y'iwanje barayanyivye kumbe karayabiki ikintu karanyura kayamubikiye sisi uno munsi turamarana mu ijoro urabimbwira neza urabisubiramo turi babiri
sisi none kutandura reka ni kwawe
ini israfu wavyakiye gute sisi ibi bintu kuba yakubwiriye akantu nkako kuguha amahera nkayo
kandi wizeyaga mukama ntuza gushobora no kuyaharura nico kimbabaza ibayita israf nico kimbabaza
akari ku mutima sisi
on fait akari ku mutima
aho tuvwa
akari ku mutima
gazi aho tuvwa ntacyo zigusigira bavuga ati vuga mwijwi gindundi aho tuvwa ngo gindundi vuga mwijwi rikuru
ugusanyere munchamake numengo na bintu byinshi byo kuvuga gusa ndishimye ndanezerewe kubera abavukanyi abantu dukorana umuryango famiye kubona bangiriye surprise nk'iyi ni ibintu ntari niteze en fait sinzi ukuntu nobivuga ahantu umvumengo nari nguva mfise umvumengo sinzi ukuntu nari nambaye maze mwatebye sinzi ukuntu nari nambaye en fait, on a un jeu où on a un jeu où on a un jeu où on a un jeu où
on a un jeu où on a un jeu où on a un jeu où on a un jeu où on a un jeu où on a un jeu où on a un jeu où on a un jeu où on a un jeu où on a un
jeu où on a un jeu où on a un jeu où on a un jeu
où on
a un jeu où on a un jeu où on a un jeu où on a un jeu où rero bankubise code bambwira ngo uyu munsi turakona na defense samnani mu kiganiro rabira kuri twebwe
kumbe tumuteguriye amazi amari
cyane kumbe baneguriye amazi na gato n'ibi byose muri ko murabona rero murumva numunezero kuri jewe kuri family
uyu niwe mukobwa wa mbere agira tunge private jet mu gihugu cy'u Burundi kandi niwe mukobwa wa mbere atamenye umunsi wo kuvuka
rero ndishimye vraiment siko ni abo bose mubona ni famiye
banya n'umujyango bo ikibazo cy'uwanje ni kimwe ufise ukwije imyaka ingahe
urumva jewe navutse Amir Nefsa Karande
bo uyu yavuze Amir Nefsa Karande
Amir Nefsa Karande
acha fa muri 1943 acha vuka muri 1995
hama chanda subira inyuma kugenda kwiga naje zishuri ya 1960
kuri mezi sa hari kuri mezi sa
nuko urumva kariyeri nuko yagenze
wakwije rero imyaka ingahe nurayivuga
urumva rero uyu munsi uhereye mbere guharura byari
dore guharura uno munsi kugira umwaka umwe
peut-être
byose birashoboka siwe yacanganikiwe mu mutwe kuko n'ubu aracyatubaza bifese yari hejera mu bifese nk'ungaho bisa hadi wowe ntumubona namna gani weye uracyamwize
sasa ngoja kwanza umeho dushika kuri uyaguha amafaranga menshi uyivye bigeze he
biko hapi namuhe $2
$2 ara kamoya
Maya dolari yani.
Mane. Uya kwa hivi shi twarwe maka turako.
Henginga $2. $2 henginga. Bo $2 uvu nje marundi baguha 250,000. Oge abu ya duze ni 260,000. Ya duze ya duze gato. Binu nkivyo.
Mu kwa rero bimeze bakunzi ba Shadi TV na bakunzi ba Mutama Jenerali nuko bimeze. Wajyewe cyane. Ndishimye. Narize vraiment.
Iya basi
gato iratubira.
Narize nahejeje gusa ikintu navuze ni uko guhera uyu munsi muri Mutama Jenerali official nimuze subira kumbona akazi naparitse
kubera iki bivuye kuki
ibintu nk'ibi yinye navyo nari niteguriye na nibyo bari bambwiye urumva nyine
biragushavuje nyine uyisubihe
akazi ndagahebye
urumva ko mushavuje akazi cyagahebye
na Mutama Jenerali turi kumwe ngaha
mutaba
aguma munyura kuko hari umuntu Mutama Jenerali abonye ubwe nka bicabuyaga
atubwiye ati kwa kwa mugire surprise ataravyiteguriye kuvuna mu munsi
kuri surprise mu bisanzwe cyo bita surprise
rero ngo ntabikunda urumva kwa mugire nyina ndakona ngo arabihe bira zo bakinira kwa Mutama Jenerali
oya uyo ntabu nta nguvu afise zo kuva muri Mutama Jenerali official urumva kuko yagiye abona jamu ntazi uko yagiyemo nico gituma atashobora no kumenya nuko yovamo
yego bo surprise mwayiteguye gute mwayiteguye mu kiringo kingana gute kugira ngo irinde ishikono mu
surprise uyu mukobwa yaratunyegeje umunsi w'amavuko wiwiwe twabimenye mu gitondo n'umunsi
bwana bayimenye kuri Facebook
twabimenye tubonye kuri status yiwe apostinze ngo happy birthday to me turavuga ati ah reka tumwereke natwe yuko
happy birthday to you tuyishobora
tutiganye cha tumwenda yuko dufise ikiganiro town na B-Face rero icyanwengeje atazi yarungiki audio ari he Olivier wapi urabona ujya mukobwa uri
atuye ya mafaranga
yamurungiye
audio mu gitondo
natwe audio iki ica
ujya mu bacara yintu iki
aza ari turungikiye
ngo shango niho za tukajana ngo itawo
kamubona
B-Face ngo tugere umubone B-Face Akaramba abandanya arangura ibikorwa vyiwe nkuko vyamye mvuze nkuko vyamye nuko ndavyemereye ibikorwa vyiwe ngomba ko abandanya kujya nyine rero kuko arushirijeho yo hava asara
Wana mwenye nyumba tushaye huko
fanyeni naam jewe sinovuga vyinshi gusa leo napasha kumpiga sinovuga vyinshi leo kabisa
rumu sio samaneza
kandi climatique niyo tugora kuko losisi acha vuga losisi z'ukwezi nyene merci
beaucoup mama n'umwana
batubwira ni
kesele rimwe
utabigize je ndabikunda ndamukeje cyane mufasha wanje turakundanye cyane namwemerera urufunguzo rw'indege indege iguruka mu kirere indege ifite cyari apa ni nyoni indege ifite cyari hama ndamwifurije ubuzima bwiza imyaka myinshi tuzwe imarane myinshi tuvyara abana benshi
nubwo abana bangana gute
nabo bigihumbi ibihumbi bibiri
gihumbi abana igihumbi
hanye burenganya uvuga ati murabona famiye ya Hussein ubgana nk'igihumbi
abutukira ibihumbi 10 kumwe wese acha byari jana
neza cyane kwa hiyo ndo ivo tunashukuru sana
kaka
tunaenda
icyifuzo
twende
twende
bo jana mifuriza yuko yogabanya kumbanira ndamusabye ibintu azohore anyorohereza sisi mbara ko urani bania
ibintu nyabake
ndamifuriza imyaka
inyaka ibintu nyabake
arabizi wenyene muto wiwe urumuna wiwe arabeshe ndamifurije imyaka myinshi iyo myaka ibe yimigisha abandanya kora neza abice bicike
aya mateka tugiye kuyandika mu cyaga gitabo cyacu
les esclaves noirs
ah les esclaves
chinois
les esclaves haraka nutwa kandi kwamenya n'umuntu yazanye kozu umuntu kuri birthday biri muri les esclaves twarabimenye yari umuware kandi yari umukene wa mbere muri Afrika kuko abazungu ntibakoza n'amazi agushira amashugwe ivyo bintu uca wibaza vyamazi vyaje biva he yari umukene wa mbere muri Afrika yumvira ati umwana wanje n'umunsi kwa vuse kandi amuha amazi ko amazi ni agugwa acara muha amazi abanyabuguse kwa amazi abafrika kugira ati voila abazungu bagize birthday bazana ifunguruzo z'imuduga okay nuko ndamifurije imigisha imana mworeze mu vyiwe vyose nuko
yes bakoze ba Ashari TV twari kumwe na bukuru na butende na sisi bari ko baragira ibintu bitari kwa amafaranga menshi bamuhaye ni menshi kabisa ni kirenga ariko ndabwiye neza yuko muguma mukurikirana ibirori cyanke tubashimire cyane kwa mwadukurikiranye imana ibahezagire cyane. Thank you.